lena le ya papa da tswa ke sa le thandi u type ya di shoot u ke type ya di crime na ke top shot a real fucking gangster tsena mo guys ke uthwa se tsa hlaba na ke na nako ya bua ke a thunza muthu se tla o bone ke a phatala tsa lwena o khosi ya strata only if I'm not there ba fwethu ngwana monyane u di ntotse potana fa go ka tlirilwe ke tips a le potata ke baganya boitshwaro jwa ngwana o timetse ke bontsha gore nna ke time ya gago I put you in this game o ska e teba lantwana ke a bona malatsinyana o ya nkgolela niggas are fake niggas change but I pray I don't fall in the trap I don't want to maloba gone gote Patrick o snitchitse how come I thought la mothepa kanjani these people are fake we don't fuck with them rest too saliki lichunne gore boy ke mosadi I knew he was gone talking no keeping quiet now ra tshologa re dira jantwana re tletse mogare ga dinus tsa mapopo barano engo see myself ke le mo dihake ke botlhale tletse botsipa jwa strata rola ke lion go buiwa ka nna bogola jaaka ntla go buiwa ka wena ga go buiwa ka nna go buiwa ka tlotla ga go buiwa ka wena go buiwa ka lenyatso ntwana o mfananyana nothing more than that